Masithi ke phansi neelemon eziyi-5 sizibeke sithi 1, 2, 3, 4, 5 lemons. Sizibuze ukuba kufuneka ndiphindaphinde ngabani u-5 khona ukuze ndifumane u-1. Kulona ke umzekelo sizathi funeka ndiphindaphinde ngabani ezi lemon ziyi-5 khona ukuze ndifumane ilemon enye. Ngoko omnye umbuzo onokuwubuza kuba siyazi i-multiplication ne-division ngamacala amabini nento enye, kuza kufuneka ndimahlule ngabani u-5 khona ukuze ndifumane ilemon enye. Ukuba unezinto eziyi-5 uzahlule ngo-5, uza kuba namaqela ayi-5 angayi-1. Ukuba wahlula ngo-5 uza kuba no-1, 2, 3, 4, 5 groups. Ngoko ungathi 5 divide ngo-5 iza kuba ngu-1. Ukuba uthatha izinto eziyi-5 uzahlulele amaqela ayi-5, iqela ngalinye liza kufumana u-1. Okanye ungathi 5 times 1 over 5 is equal to 1. Kwaye ndisebenzise ichaphaza ke phaya, kodwa ke nawe ungasebenzisa iphawu uba uyafuna, uthi 5 times 1 over 5 is equal to 1. Ezi zinto ke zizinto ezithetha into efanayo. Umhlambi eyona nto ke mhlambi ngakunika umdla kokuba usebenzise amahlobo amabini okubhala. Le nto yokuba xa ndinenani ndiliphindaphinde nge-multiplicative inverse yalo, amaxesha amanintsi ke xa abantu bethetha nge-inverse apha kwa-maths kusuzube bathetha nge-multiplicative inverse. Sithi u-5 umphindaphinde ngo-1 over 5 uza kufumana u-1. Le nto iyafana xa usithi 5 times 1 over 5 yinto enye naxa uthe 5 divide by 5. Ukuba uthatha u-5 times 1 over 5 is equal to 5 over 1 times 1 over 5. Uphindaphinda phaa i-numerator uthi 5 times 1 is equal to 5. Uphindaphinda i-denominator uthi 1 times 5 is equal to 5. Ngoko uza kufumana u-5 over 5. U-5 over 5 iyafana nqwa no-1. Ngoko ukuba umntu ebenokubuza umbuzo athi, okay, ndinenani elingu-217 kwaye ndifuna ukuliphindaphinda eli-9 khona ukuze ndifumane u-1. Ndizamphindaphinda ngabani eli-9 ukuze ndizofumana u-1? Wena uza kuthi ukuba uthatha u-217 uthi 217 divide by 217 uza kunika u-1, kwaye ukwehlula ngo-217 kuyafana nqwa nokuphindaphinda ngo-1 over 17, ukuphindaphinda nge-multiplicative yayo. Siphinda sithi futhi ligama nje elivakala nzima kunale nto liyenzayo. Enye indlela ke yophinda uyicinge ngayo ukuba ungathi unezinto eziyi-5 uthathe u-1 over 5 yezo zinto ziyi-5 zingaphi izinto onazo. Ngoko ukuba uthatha u-1 over 5 wezinto eziyi-5 uza kushiyekelwa ngu-1. Kodwa eyona nto ke yakhe yalula kule nto kukuba mhlawumbi masenze umzekelo, ndithi ndinenani apha elingu-8,345,271. Ndithi kufuneka ndiphindaphinde ngabani eli-9 ukuze ndifumane u-1. Kufuneka ndiliphindaphinde eli-9 nge-inverse yalo. Ndizathi phindaphinda nge-multiplicative inverse yeli-9. Ngoko siza kuthi 1 over 8,345,271 is equal to 1.